Nini no zululu akalo Ufi maneke la galoe Osi wangwe la kariwa Ulipe wanandeko
This is Chani Beats from Bali.
This is Top 10 Star Girl.
Osi wangwe la kariwa, ulipe wanande konu.